recupera. Chakula na mko, situ kai fast enough.